tswa mo di morumo game re mo game center mo gautsi le SABC na le se jovial re me fela motho o mo one re no kwa bitsa black ya SABC re ke Thobela FM re mo robe dag ngo re met straight re met Thobela FM ga me SABC duona le bo phala phala na ga mo are ka mo ka mo ga duona a se Thobela FM ke SABC batho ba